dzinanga ndine Goodwell Kangolwa ineyo ndito ndine wa mudzi mumwe muno mwa Malambiro wani tiye kasakula nshisi era latulino ndirabwino ndito ndipo timalikonda kukhalamo ngati kumudzi kwathu phiri limeneli limatipangisa kuti ife tikhalodalitsika kunkhani yokhudzana ndi vula kuti kuti timakhati ukolola ndithu mbewu zosiyanasiyana chifukwa kuti vula kudera linoli sikwenekwene kuvuta ayi kuti kuti tikamakhala komaso tikamagwira ntchito zina ndi zina timadzonena kuti komabe ifeyo zambiri zimatichitikira mulungu amatikonda komaso amatidalitsa kwambiri kunkhani ya zokhudzana ndi njira zopezera chuma kuchokera kulimi. I'm not a pig. Pankhani yokhudzana ndi kusoyekera kuwala pa khomo ndi nkhani yakuti kutikhudza kwambiri makamaka ngati dela chifukwa kwathu kuno magetsi tilibe monga mmene maoneramo ndi kumudzi ndithu kuchokera mbuyomo nthawi yambiri kumbuyo kuti magwiritsa ntchito koloboli ndiyeno kenaka parafina kasoyeka ndiye kuti tione kuwala timatenga miyatso kuyatsa basi kaya kuhedzeka pakona imene simapangisa ngozi kawiri kawiri ndiyoti imapangika chifukwa chakuti na miyaso jikama yaka nakasima imapita akakweza moto wake uchi nde ikati ikakwera ndiyoti mapezeka kuti moto ucho malathawira kudenga mpakata nyumba imakhauri yatani kupsa ndithu bwino bwino chimene chinachitika ndichakuti mnyamata amene ndikunena kuti ali class 8 when he was standard 4 anaunika miyaso zichandanena zicha kutenga miyaso kuunika ndi amagona kuchipinda chako kuunika miyaso ija basi yeuja kuona kuti ndili pamalo abwino kuti ndikhoza kuyala wayalayala kenaka uja kugona motoja ukana tani ukana yaka then motoja unapitilira kugwirira khanga ude kudengaku mpaka denga kuyaka chifukwa chakupsa kwa nyumba yako tinakumana ndi mavuto ndithu angapo wani nanga si nyumba yapsa ndoti zovalanso za mnyamata amene zinapsera sopoti momwemo tu mabuku amene iye amagwirisa ntchito anapsaso nthawi yake iti nthawi yakeso ngati imene yeye amagona monga ngati malo amene amagona chipinda chimenecho ndi chipinda chimene ife timasungira ko chimanga kote kuti matumba awiri anapsera momwe mnyumbamo kusintha kunalipo koma masinthiro yake nangasi ndoti tinapeza katochi kakang'ono ndeto chije imangounika malo amene ozungulira ndiyoti panalibeso thandizo linaliwonso kuti anakhoza kuwerenga bwino makamaka chimene chimatikhudza kwambiri ndiyokhudzana ndi ana athu a school ana athu a school sapeza mpata wowerenga bwino chifukwa chosoyekera kuwala chimenechi chimene chimatikhudza kwambiri moyo wa mwana kuti akhale mwana ngofunika aphunzire koma mwana kuti afunika aphunzire mwanayo ndiwofunika kuti awerenge ngati mwana sawerenga sukuluso yamulepheranso komanso ndiye tsopano zoyendayenda kuli dzikona kuli njoka ndi zina zokhudzana ndi kuti zausiku sungathe kuona zina ndi zina zimene zoti zakufikirani nyumba muja zikhoza kulowamo zinthu zina koma iwe sungadziwe ya kaya njoka zikhoza kulowa nyumba muja iweyo satani osadziwa ya zimatisowa zakuwalazi kuno kwathu.
Ngatiuze bwanji kapena kuti mukuchilandira bwanji chifukwa chakufika kwa project imeneyi kudera kunoko
kufika kwa project imeneyi ngati dera komaso ngati banja ngati khomo la munthu ineyo ndikuchilandira ndi manja awiri kuti zimenezi zizabwera ndithu pa nthawi yake kotero kuti tikapeza zimenezi kwa ife tidzagwiritsa ntchito bwino ndiponso tidzasamalira ndi cholinga chakuti kuwala paliponse padzakhala pali kuwala chipinda chilichonse mwana adzakhala kuti akupanga zake kuwerenga kutani ngakhauta mudzusa usiku kuti dzuka uwerenge atha kutani kuwerenga iweso ineyo ngati bambo pa nyumba pa ndoti ndi makhaso ndi mparoti ndi ndi mabuku ena kuti nikhoza kuwerenga mene chabwerera chinthu chimene chichi ndi kuti dera lathu lipita patsogolo kunkhani ya maphunziro komanso pa zochitika zina zapakhomo moyo wa munthu wa tsiku ndi tsiku ukhala ukukwera kodi kuti tilosangalala zedi chifukwa cha project imeneyi zizungukwambira.